Dar la te garamba Ninasema si mwachi Nakaba paka penat Kwa utamu wananas Na ufyonza paka bas Ninasema si mwachi Nakaba paka penat Kwa utamu wananas Na ufyonza paka bas Macha kusema waseme Uwara si jari Ayere kema sepeme Nia si chesi mbali
Thank you so much.
Yay. Everybody.